He mea whakatupu ia ki ahi tereiria, ko ia hoki te toa whakaihu waka o te UFC middleweight I tēnei wā. Me te aha, kua tai mai a Robert Whittaker ki tāmaki makaurau nei, te wāhi I whānau mai ai ia ki te makinu I tōna whakapapa Māori. Hei tā Te Rina Kowhai, ko te wawata o Whittaker kia mōhio ia, ko wai ia, nōhea ia.
Ko ia te toa whakaihu waka I te taumata middleweight, he hautupua I te ao UFC. E whakatairanga ana, Robert Whittaker I tana kakari I wāinga I te toa middleweight mō nāinei no Aotearoa, arā te kai whawhai a Israel Adesanya. Ā, hei tā Whittaker, e kua ana te ngākau, kua hoki mai ia ki tōna ake, tūranga waiwai.
It's home, it really does feel like it. I was raised with my dad in Sydney, but when I come here, it feels like home. You know, it feels great to be back here.
Me te aha, kātahi anō tēnei toa taua ka tīmata tana ara ki te hono atu ki tōna whakapapa Māori ki te taha o tōna māma.
My mum's side is Matawhero, yeah. and also the Smith side. So I think my iwi is Napui. So that's as far as I have worked out. That's far, like with conversations and phone calls from Sydney. So you know, I really am looking forward to trying to get in touch with my roots here, because, you know, one strong fact is that I was born here. I do have Māori blood running through me. And anyone that's seen me fight knows they see some warrior blood there.
Ko Reaper tōna ingoa kai whawhai, āna te wehenga ona mātua I tōna tamaititanga, kaore ia I te tino mōhio ki tōna whakapapa Māori. He oi, e poho kere ruana ki tōna whakapapa.
In terms of tattoos and inking my body, I wanted any ink that I put on myself to mean something, you know. That's just me, you know. I have the Southern Cross to represent my Australian side and where I grew up, but also I have the tāmoko that tells a bit of a story about my family, my brothers, my sisters, and my mother and my father.
Hei tāna e pirangi ana ia ki te hono tuatahi ki tōna whānau no tāmaki makaurau.
It's a slow process, it really is, because I want to do it right. And the information itself is a bit muddled. So I really look forward to just going out there and just experiencing it all and understanding why I have this blood running through me and where I get my strength from.
A iwi a rā te pātai ki aia, he aha tana whakautu ki ērā e meana, e hara no Aotearoa ia.
I don't need to pick. You know, you don't need to pick. I'm Kiwi, I'm Australian. That's just what I am.
A koia, koia. Te Rina Kowhai, te Karere.